zaba tumini Yuvi yelwa mbani kanti mina bo Ngoba kukude kangaka kwelakithi kwabaza bo Kufika ngithini ngalento Awuyazi isitimela samalahle sihlupha Yuvi ngithini umbani Nifonya maizena netwe Yazi umbani, yazi umgamu sepulani